my feelings. Notice they ain't really like me. Can't control my anxiety. Feeling like I'm touching the ceiling. When I'm with you, I can't breathe. Boy, you do something to me.
I'm so, so happy. Today is my 21st birthday party. Let me say my 21st royal birthday party. Everyone is here, all my friends are here, all my family, and the place is beautiful. Even though we had hiccups, God was here with us to make this day possible, and we thank Him. I thank the Lord very much for making this day possible. I'm really, really happy. I feel so good about this day. I have been waiting for so long for this day to come, and it came. And here we are at Serene View Garden celebrating my 21st birthday party. And I feel so happy. I'm over excited.
Ba hitheletse dingwaga tsa di tsamaileng 21 ore Jehova ke modisa modimo ne o modisitse o mmabaletse a re rapeleng morena modimo mothata otlhe re go lebogetse letsatsi le o re neileng lone go tswa mosong go ya tshokologong ya letsatsi lebogela pabalelo ya gago ga re santse re le pudisana re hema moago e le ka pabalelo le ka maatla le ka nonogo ya gago mme letsatsi ekile modimo o le kgethetse boitumela gore ke letsatsi la gago la go ipela la go galaletsa la go rorisa mme morena le modimo a letsatsi lena e nne la ditshegogatso tshegogatsa mongwe le mongwe yo o atametseng le ena a ta a kgone go tsamaya dilemolemo mo botshelong re leboga batsadi ba ba mo tsamaisitseng ba ba mmabaletseng ba ba mo godisitseng mo diphefong mo dipharagobing le letsogo la gago le legolo se go gatsa tirelong o tseye taolo mo go yone ga go bona le wena mo tirelong e mo go mongwe le mongwe masea a atametseng bankane ba gagwe ditsala tse tsotlhe tsa gagwe ka Kriste Jesu yone a re gatela leso mme a re neela botshelo bo sa feleng amen. We bless your name. Almighty God, we bow before your throne. Amen. Make it sort of canty, le. Put away me, Tavita, my get down.
Thank you, Muruti. Muruti, Raleva Muruti. Lauter Murkara, right to me. Menagi to me, to where any day, Negasa eats us for when Gavaki or Tetsakas. Botsadi jo te ke bidiwa Mr. Emmanuel Kalina ke go setogolo sa ga Hendrik ya ka ne ke bua kgantele ke re ke batho nna molene yaanong re a le amogela botsadi lote re a le amogela a ne e le ko magaeng ka kwa nka bo ke re dintšha di borilwe yaanong ka re kgakala ga ke itse gore nka re gongwe nka re magodu ga ka tsena ko go rona ka moruti a setse a rapetse ga gona yo o ka 'irang sepe selabe se se maswe moruti a ka na ntse a re tshwere ka thapelo ga o re sireleditse ya ka re lega re ga ka tiro ya modimo le all protocol observed we welcome you ka ga ke le itse lothe gore yo o tswa kae yo o tswa kae ka go rialo hela ka go setse go rapetswe ke tsena mo tirong ye nngwe tabo ke enela welcome guest ka malome Hendrik patela ka kwanong kgonne ke rile ke batho gore re nne balele anong kana motsadi anke ka mokganela
anketaidela jaaka o win ne ke a lokatetswe two slots 7 minutes yaanong ke tlale ka gore ke at least ga go dike wile 3 minutes ka gore nako ga eo batho ba tsore ke tsa we are at fault dilo tse tse tshwane le tseo yaanong bagaetsho ke a lamogela lothe ebile ke leboga bogolo jang lothe jaaka le tsere matsapa a go ta kwao itse gore mome o ka tswa gongwe o nna mo gaborone kana o tswa go bo south africa kana o tswa go bo francis town kana ke bone batho ba tswang kgakala mme le tsere matsapa a gore le be e le le gonega ka go rialo ke lebogile thata mme gongwe nka gakolola sengwe fela le nako ya re pala e batho ba tsogile masigo ka bo tere kare hai kasejen re dikile ke ga gompieno ga tsogise go diraga le sefe ke tsela gore we have to correct this mistake tota go a siama gore dilo di tshomoleleite batho ba jaanong gatelela ntšhega mmega le moye ota gore gana batho ba botswana ga ba itse setswanane sekgowa lantšhe ya mane ejwa tsatsi le phirimedi ka go rialo ba gaetsho jaaka motogoletsa a leboleletse sengwe le sesiame security is provided la go sena dintswa go na le batho ba security ba mo kgorong gae that's why ba sa letlelele batho gore ba tsene le kwane ka dikoloi ka gore gate batho ba tsenela kwane ka dikoloi ba 'ira dilo tse di a kgamatsang ka kwao so ba kganeletse dikoloi ba leteletse gore re ne re tsene fela jaaka ne go tsitswe boitumelo monyadi wa lonaa o bo a boela gape gone kako bo go tswana ke raya gore ka go rialo ba gaetsho ke tsela gore re ta kgophantse jalo yana ke ta bua bokhutswa very briefly ka boitumelo gare ke ngwanake a nka ka mo direla phate kana kana modiri o kana ke sa bua sepe ka ga ene kana boitumelo jo ne re itumetse o rometswe ke mmaagwe ke ya go tie lekwalonyana ke nna ba gaetsho ke ba bankitse ne ke ba re ka goromente bo raya gore go ta lekwalo go tee monna wa go bereka go namibia jaanong kana mo goromente wa go foreign affairs ke boitumela jo botona mongwe le mongwe wa eletsa ebile ba gongwe ba eta ba go epa go pala go tiro go rakaso jaanong boitumelo mmaago setsele a le mo dikgweding tsa bohelo nna bo raya gore lekwalo le ata ke rona a ba itse sepe re go diregana bo raya gore ke a koge ke a go saisa gore ba getso ke bone assignment ba berela go magatsiane ke le sadisa ka gore ke a go nna dingwaga ke so mo botswana ke o tagela a gola netan after every 2 years so ga ke tswa kwa ka go tsa go se go ne diisela ke ne ka be ke utlwile ke lekwa a ke tala ka go ke tla bo itumela bene di bile ha tsa rometse ke lena ke mmago go ke bo itumela re itumeletse bo mogoma gore ra go go na mi bi o re itumeletse go le mo ha ke be ke tsama ke batola ke ra go arna le motsetsi a mtsho ba ba leng gore ba tlo usile nna thata nna ke ke mitsa bo itumela ke mitsa tshutshu ya ba tlo ba ka dipotsa gore go ke tshutshwana go tai hey dinya na tse ke mo morori hey so after 3 months ba ba rela tla go na mi bi ke mela ke rata ma tshutshwana a le monnye a ya le mogolo go te TV a le monnye tona a ithuta go tsama yalo boitumelo le motho leng gore a ke re la itse gore gantse ba bankitseng ba itse ke mothonyana a maitisonyana a le lega yaanong ke moragonyana a bat gongwe ka bo eight bone yaanong ene ne a se ka robala ke sekete e ne re a uta gore papa o tsile o pheka kole mo garageng wa tswa mo bedroomong ya gago o taba a re ata tabe ke re uta tshutshutshutsholo ye dina la tele tswa gona gape e ya ke re na mogoma na a goga maotonyana fela ise a itse go tsamaya ela gompieno bona gore se tsale kae yaanong ke mo diretse this thing go mo lebogela gore ngwanake at least you have managed to cross some bridge le ga tota e le the beginning of the life botshelo gantse bo simolo ga ise a ire botshelo a ikira lesepe mme hela at least she's in the right step be ke bona gore no jala ngwana a motsele a tshwara 21 la itse batsadi ba bangwe ba kgaolokana gate ba robega maoto yaano ene at least ona ke ngwana leng gore o na nkutwa ga ke seke ke nne gatshe ke mokgama ke kana ke reng fela nnyaa sengwe le sengwe se tsamaya smoothy be ke re no nnyaa mma ke itumele nna ke bitse batho ke gone jaaka ke lebiditse ana ba gaetsho yaanong ka naanong nako ya 3 minutes ya tsamaya yaanong ka bokhutshwana ana ba gaetsho tota I welcome you tota le tla re itshwarela re le thari a ke tsa bothari ya teng gore ne re phaketse gone nna a ketse gore ga ke re ke a lebelela a ketse le motagase ne go tle ga o yokile ga yoke bana ke ba batla adina jumping castle ne se ke jumpile ke re ke dueletse selo go twa gona motagase nya meetingo atleast ba tla itumelanyana yaanong motsamaisa tiro thanks a lot ke itumetse fela thata ba getsho ke raya gore le phuthologeng sengwe le sengwe if there is anything se leng gore se ka tswa se ka gatha mo mabapi le gore tanko go nna nna go ga ke leitse lothe ke a leboga
motamoyeah I would really like to thank my father and mother for feeling that I deserve to have a 21st birthday party in fact a huge 21st birthday party. They went all out for my party and I would really like to thank them for making this possible for me, for making this day so that I can come here with my friends and family so that we celebrate my 21 years of living.
Thank you. Ke rata go nna le go supa akane moruti a bua gore ke tega ra itumela mme ke a bona gore yaanong gore la ratswa kana mathata ke gore ba ngwe ngwe ke tala ba ngwe o ropa letso gore ei banna mme a roteng yela dijo di ta bona yo o tabonga tsena ke anti wa gagwe mankosi
ya le dumedisa phuthego e gana
amen
Hey, wa itsine ke sa ipankanya sentle. Eh ngwana wa boitumelo e ke ngwana ke. E re tle go mo phutane teng a 10 and 21 years le gale me a ska 21 years e o ke gore anong ke mosadi. Sa ntse a le ngwana hela ke ngwana le go laolwa mo lape. Jaanong ngwana o ke mo godise ke mmeile botsetse ngwana ene. Eh ke mmeile botsetse tota ke ba bile botsetse. Malume a le ha yana ke mongwe ela e leng gore tshwaragane thata-thata le mmaagwe jaanong bathami ba kitse gore nka bua ka reng ka tota o itse gore ga ke itse gore nka reng tota ngwana o kile a mphodisa le ko bolandane ka tsamaya ka go tsena koo batho ba modimo ela ke itumetse mo matsetsa tsingene ga a gola a ria ke mosadi uthana ki mme a se gore ke mosadi ke ngwana ke a
leboga ra leboga ge o ne a re ke mmuelelle yaanong ke batho rena go nngwe nna ntsa tsa ditshwetso tsa kana go tata na go tse di thata ya no le nna ke sa kgone go bua ya no ke motsadi wa mmine a tshontse ra bua ka ene ke ene o ba godisitseng go na le rona rona ra ba godisa mo go ka ya no ke ta tsena mo e latelang sibling Eric
la lina la meke Eric Bitumelo is my sister. So Bitumelo, she's my sister. She's my parent, my guardian. She's also Musti. She's my friend. So Bitumelo, Bitumelo salele tsa la me go tswa khakalela. Ntse le nkgone lo siameng. Eish, a di tsore ka re meng. Senka se bua ya ke gore Bitumelo ntse le my counsel. Ke ene re ke itseng gore sengwe sengwe se ke na le sone ke tla go ene ra buisana. Ke re a ke bua le ene ke bua like my friend, my peer. Even though she's my sister, my big sister, I consider her a friend.
Hey, ne ke mora ke re a ne focused. Sengwe sengwe sa se batla mo life nga bere ke thata. And wa go se achieve if you put your mind to it. Ke a itse re ke fine re nna re ipa e ke de mara ke nne. Aba, yo ska le tala di tala go direla from the motive tsa gago. 21 ya hampete mehela. Mehela fane ya re go dile mmogo no eta ng advice ha le ha le mehela ya ke a leboga go bo re go dile mmogo le di advice tsa go and very thankful for that. Thank you
Motana are mo pele motsadi matso wa o ke a rata bona go advice ana kana nna gare ke nne ke a kere gare ke nne ke ntse ke latlhele fa re le gonnyana le tane ke telela botsadi ee go advicea ntsala o ga itumedisa le go advicea tsala ya gago kana mogolong ya nngwe re kgona go felela re yakano o bua re felela re sia le batho ba e leng gore ba gore latlhela mo diphatseng mme ga o mogakolotse a le gore o itse ditsala tsa gago you have to choose your friends which o tsamaya le mang ga o tsamaye le mang ga itumedisa go moo ka gore at the end of the day le wena o ntse o tsamaya mo tseleng ga o bona tsalang ke te go latlhela mo leinngwe re magoko a lekana o ya ka yakane mankosi a ne a bua kgantele a re nnyaa se gore ga o tena 21 gore o reye malome gore nnyaa yaanong kana ke godileng ka nna ka dira sengwe le sengwe nnyaa re a go itse o boitumelo ngwana o maitseye ore godile le wena re go godisitse itseye fela le go ithelela o bo o yaanong re go bona o le go gongwe le wena o le mme wa lwana.
Like in Nahan, I've been Bitumelo's friend for the longest time, more than 10 years now. Saliku Mitile when I was really young, and her character is a very loving character. She's a very fun person, very, very patient, and when I like to meet her, I'm going to have a lot of Bitumelo. So mo botshelong bo bo tletseng di ups and downs bo university le every other thing se tlheleng se diragala I would just advise her gore I keep that character, I keep on being patient, being fun, being loving, and a tlhokomele family ya gago. Yeah, ke rabela mo ka go bua. Thank you.
Ke rata go ithusa maoko a o ntse ao go siame ga ise ate Edwin the cousin Edwin eba ke monna o moleele le ene la mmona re la roko ga rona re ba leele la ro ga gona o mo kusane
kwana ke hilo 2 minutes. So 2 minutes ha di nga. E o motho fa tot. So tu 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 a kana di na le 21 gora gore ke gona tawe ke tla go kotse tota nga ka la thaela shushu je ke shushu so ya no go tla 21 gora gora sa o sa tlolongwa kamela ya botswana you are now an adult so khona mogolo gora gore means added responsibility gora gore ya no di tshwetso tso di tsang you are answerable to you ga batsadi ga ba sothole bana le effect eka so tshwetso ngwe ngwe tsang o mola ke a ga you are laying your own bed again so tota ka re tota ka re we wish you more bad days and other responsibility target but lina hela lina le la shuchuchu alona ga ke ka lela ke tala ho kotse because of 1021 ya go bona go tsaya thank you
le bone gore boedwine ke banna ba ka o utlwile mo thata o sa tlhola o le ngwana ditshwetso tsotlhe ke tsa gago rona re tata ko morago botsadi bo tata ko morago wena o setse o itsetse ditshwetso tse e leng tsa gago mme gone advice o itse gore o e tsaya ko go bone ya ga o kwa siaela o le ne o siela wa siaela o ka ipitela o le mo mathateng nako tse dingwe yaanong botsadi ke tla tswelela ka gore ke tla tsenya the friend nnyaa tota pele ga the friend se ke gone mo go ya ga eric ya gore ga tenge go te gayo go tile ke tsenye rakgadi majane mike
dumelang botsadi nte ke tseye nako e ke leboge modimo ore pepetele di tseng gore re be re le gano ke tla go bua ka ngwana ga kgaitsedi yake this is a serious case me too keno 21 years a sebe ke mo re tlhatlha ka thuto le ga tsile ko gona a cool girl hela ka le mmwana go gola a itidimaletse mo e leng gore o ka ipotsa gore a kore ngwana yo o ntse jang hela ga o tshwane le bana ba bangwe o ikgoletse hela ntse e le boitumelo hela re nna le ene re itumetse hela ya ga se ngwana o mabidi ga se ngwana ke go dumedisa smile bo go hela mme ke batla gore nako nngwe ke be ke eme gapelo ga tšhaba modimo pepetetse ke gole ke goroge ke be ke apere jale
amen
ke apere jale ke le raa dito ke apere jale kana ngwana ga motshotse go setseng hela go mo godisa a banyalwa kwa mosetsa kwa mosimane a banyala ke batla re ke be ke apere jale gadi ya boitumelo ke ya pere tota go gonte re godisitse nte ke nne mokhutshwane jalo ke a leboga botsadi
amen ra leboga rakgadi a tsone nnyaa modimo teng one tabo e ya pere nako ke a itse ene o lebeletsa kere as long a ka ne kutu ke mmolelela kgantele ke re maoko a le otlhe o a utule a utule modimo ene o lebeletse kana sengwe le sengwe gate se na le nako a sona le wena o tshwanetse o itse seo gore sengwe le sengwe se na le nako a sona ke tsela go ta siama ke taba ta the friend gore la o mongwe ne go tle ga siake gore la re be re tsenya mme aman ke nono go tle ke mo tsenye gone go mea mantle mike still a tame la bona ska to a mo ta ke o mo a
Okay, dumela. Ke bidiwa Amantle. Ke bidiwa Amantle. I'm a close friend of Boitumelo. Setswana. Ke ntse hela. Re na le dingwaga tse 5 re ntse re ditsala. Ke kopane le ene ko Mosala Pula Junior School. Ko Mosala Pula go kopana ga me le ene tota ne le bohema, ne re tletse bohema ko sekolong. Ga se gore e se sepe gape hela bohema. And then ebe ke hela ke mo ithuta ke bona gore motho o na le di-quality tse dingwe tse di tshwanang le tsaka. Ke bona gore she's outgoing, ga nka ngala mo dingwageng tse tsa bo 35 tse ga ke ise ke omane le ene. Ga e le gore na di mathata re ka bua ebe go hela. Ga ise a ngalele ga ke seke mo ngalele. La re ka spenda dikgwedinyana re sa bue mme ke a itse gore ke tsalame wa go ka ncheck-a kwa lapeng ka mocheck-a kwa lapeng kwa ga bone. Gone my advice to her nka moraya ke re a golele mo moreneng. Jesu ke ene tsela ya boammaaruri.
God first in your life. He is the way, the truth and life. No one comes before him but.
Yeah, remember something.
John 14 verse 9, is it verse 10 or yeah. So I just want her to always be this happy and have fun. She's young. She should enjoy life. But that doesn't mean that she should destroy her future. I guess.
Honey. Ke Jesu hela re ka motlogela hela re botle ha but ene ke ene o ka nna le. So I wish you kirakiring ka re bete ya ka moso o botlhana ka moso se o be di two di two. So ke tla re happy birthday, may your blessings exceed your age. O nela mo moreneng o tshepe ene o rata ene o ikisa rona rotlhe. And I love you. Why it's on camera?
Thank you.
Anka Vicky, this is Gala Kaneketa. Yanong kama sabi, haki si. But when you meet me, I'm over excited. I'm happy. Harabo lo kaya mele duwan sa September. It feels like it's my wedding day. All my friends were so excited. I was excited. And the whole thing lele tati. And I'm just because I have a lot to say. First of all, I would like to thank everyone who made it here. It's 16 kilometers, yeah, something like that, from Khaburoin, but all of you guys came here, and I'm thankful. Thank you very much. And your presence means a lot to me. Then I would like to take this time to look at my part. My parents, but they buy me for feeling that I deserve a 21st birthday party. Kintiki is my royal party, my 21st royal party. Thank you very much. I'm over excited. Thank God.
It was when I was when I had to say my speech. It was really, really hard to start talking about my parents because I was overwhelmed, overjoyed, you know.
Ne ke sa batle go lela.
Like some of the Holila, because get to Facebook.
I have a lot to say. Ish. Kuma thing.
I was about to say, I'm really, really happy that my parents felt that I deserve a royal 21st birthday party. I thank God that he made it. He made this possible. I thank God that God made it. I thank God for making it possible for both my parents to be here on my 21st birthday party. And I also thank him because, I feel blessed to have both. I feel blessed to have both of my parents right now raising me. And I'm really, really grateful. Thank you. My parents gave me this name and it's happening. I'm always happy. Like, I'm always happy. I'm always happy. And I thank my parents for giving me this name because, everyone, thank you for making it here. Take a skeg and namolele, Arijan Bakhe, so Turikatala. I mean, Libilay presented it in Tinti, like I'm so excited. And Garakaja, Rahesa Hobali present, because I'm really, really, really excited. Thank you, everyone. God bless. Yeah, I'm done.
Emma.
la verdad que me ha ocupado y voy a volar aquí tangi.
Jina la masaji. Okay, mengha ke ma go e buitumela. Buitumela jo bo mo go nna jo tsa tieno. Ke hore ha ke libile kharrenyana la ka le. Le o di teng. Ke le ha le ha itse a go. Santse le baby ke le hela mo go nna. Buitumela to ka ke motho ke le clowna. Mola teng rena re re di tsene hela ha go go itlala re mokhalemela re mokhalemela gone go nna a bua go tshegiwa ke go hanke a tene ke go itumela hela mo go yene na go le nako ke a ka le bona o di kile gore a re o tsena mo dieting go kgwedi yotlhe a saji o tshela ka saladi hela le metsi mme ke yo ala nna ke bona a tshikile ga a tsetse mosese ka gore ke motho o nnang a itumetse. Hey, papa ke tsore nka bua ke re. Ga o re go botsa ngwana mo tsana. Re le batla di la itse gore go thata ya. Ke ngwana e leng gore ha tswa sekolo go tsama la street kwa la teng. Sitso glo ha se ngwana wa ka mo tsoka mo la teng. Ha o tsena mo la teng go ga mo sa bone go itumela. Wo e go bula bedroom ya gago ta mo tsela le mo bedroom. Bo mwana ke ke bana ba di room tsa bone. Ba nna ba itoteletse. Bo ka ntse ra ke le one mosting room. Ba itswalle tse mo di bedroom. Ya mo bui tsala lo ke mwana e nngwe re. Ke ka ke itse o ke bua ke re ka bo itumela. Ke ha ba yuma ho. Buitumelo, happy birthday. Ke gore ke go reke re happy birthday mwana ka o mpole. O tswelele hela ka botshujo. Tota ha o le 21 ra re o hudile. Mme o gola mo ha go re gore o tloga o tswa mo tseleng. O re o hudile. O nne ngwana hela yo re mo hudisitseng. O tswa bonyenyane o itlala gompieno. O tswa bonyenyane ja ga go ke mwana na rata go senya go toutunyana. Ya ka luto ra kwa bua go nne re kwa Namibia. Ke na di dia kana ha na tsena ka sensitive ya pension. Namibia o na rata go tsena le rena le o ne go na le pension mo motho. Na le lo di sweet eng a rata di chocolate ke hore e tla ra santse le ntse le mmata. Wa go muitela wena o lotetse le baiti a tsene ka sensitive nyana ya pension. Ba ba le kana le ra go ya re wa mosha. Ke ra ho a potaka o potaka ha a re uisa letsogo ka ha o tsena go tase ga tafoli ne ba nna ba lele kana ho a mo japa mo palla ho itela ithoboga tota ke ngwana o gudileng ka botong tunyana jone jo ya go tsaneka a nna itumetse hela ya no tsa tieno re tla re tla go iketeka gape ke boe ke le bogele botsadi jo boleng ha le tshokile ne re le re simolla ka 2 mme bona nako gore ke nako mang ke a leboga ga ke na mago.
I would really like to thank my mom. She is my strength. Her advices mean a lot to me. I take them very, very seriously and I listen to her. Whether it's financial problems that I'm having, she helps me spiritually, she helps me. Like each and every problem in my life, let me say she's the one who helped me to solve it. Even though sometimes it's like I feel like giving up, even though everyone thinks that I'm always happy, I do have problems, I do get sad, but then thank to the Almighty God, each and every time I kneel down and pray, He answers my prayers, and I'm so grateful for that.
I'm going to go to the house.
Plans is to draw myself closer to God. Yeah, draw myself closer to God. And okay, let me say I've tried starting my goals. One of my goals is to run businesses. Yes, I don't want to depend on one income, and I don't want to see myself working for another person. So what I want in life is owning many businesses, catering companies, having maybe a salon, shops, like those, something that will give me income. So those are my goals. And I pray that the mighty God help me to make all these goals possible. I'm going there. I'll keep on praying so that I get there, and I believe that I will get there.
Masego le mathogonolo mo botshelong ja gago ga ise ya gore yaanong o re ka gore o godile o bo o tsamaya o bula mabati a batho nnyaa ga ise ya go nna yalo ke ya gore o itshware sentle ngwanaka hela yaka o ne o ntse o itshwere sentle ke eo ke e go eleletsang masego le mathogonolo e go bulela dilike mo botshelong ja gago ke a leboga
Thank you very much. Bravo.
Barhaba uta o tsa o ba le go barhaba uta
go Diana. Ho
Diana. Ya be ra le
go ba tsa. Bona go robo
ka. Ba tlile ka go nna ha.
Ke ka go nna ha ke bo motana. Ke kita ta go nna. Ke kita ta re ro nna ha. Let's go and sit down, guys.
I need to go to the organizers.
My message to other young ladies in our generation, I think it's hard. It's hard outside there. We go through a lot of things, peer pressure, a lot of stress from school and stuff. But then if you keep a positive mind, each and everything that you do will work out. And if it doesn't work out, don't give up. Don't get sad. Just when you pause, just pray. Whenever you go through hard things in life, just pause and pray, then move on. God will answer your prayers. That's what I can say to them.